irihiganwa tugiye gutanguza cyo gutora umwigeme Miss Burundi umwigeme umurundi kazi wese azokwibonamo umwigeme azobera ambassadeur abigeme n'abakenyezi bose b'i Burundi niwe tugiye gutora naho tuvuga ngo tugiye gutora umwigeme uwo mwigeme ni umwana wacu ni mwene wanyu ni musaza ni mushiki wanyu uwo mwigeme azogendera karanga ku Burundi ahaciye hose afite idrapo ry'u Burundi yitwe Miss Burundi koko atuje imbere aho bamubonye bose bavuge bati burya ni Burundi mu gutora uwo mwigeme hazokurikizwa ibitari bike ibyitegerezo byinshi kuko uwo ni modele w'abantu b'abarundikazi bose n'abasaza biwe bazabona yuko ari image modele y'umukobwa umwigeme umurundikazi turasaba rero ko umugwi ujejwe gutora uwo mwigeme wobikora mu butungane batore koko ubigenewe batore koko umuntu abarundi n'abarundikazi bose bazovuga bati ngurya ambasaderi wacu ngurya umurundikazi yatowe ngo abe Miss Burundi ubu rero tuvuga tuti uwo mwigeme azotorwa gusa kubera ubwiza Imana yamuremeye azotorwa hisunzwe byinshi azotorwa bishinze ko n'ukuri Burundi kazi akwiye akaranga ku Burundi akagendera kandi afise ubukerebutsi agazoshobora kuba n'imboneza mu bandi bigeme bose.